Wallahi Allah Rana fata dalle. Eh, do. Wallahi in muka kaura kai sai na rama.